kuri atanu rero ndababwira ati ubu rero ngiye kuba amakuru ari kagenda aba ikibiraho n'uyu munsi rero uyu mwanya nyere cyuko turavugana AKES DON ahejeje kugira mariage ahejeje kwerekana gusinya na KEKE KEVIN imbere y'abantu imbere y'abantu ariko ntitwovuga ngo imbere y'Imana kuko abaserukizi twovuga ko ni imbere y'Imana byabaye nta kundi gusa ntibaje mu rushengero ariko ni KEKE KEVIN na AKES DON ni AKES DON nakona KEKE KEVIN bahejeje gusinya imbere y'abantu aho AKES DON yemeye neza imbere y'abantu avuga ati jewe ndakwemeye KEVIN ko tubana nk'umugabo n'umugore n'ibindi na KEKE KEVIN nyena kemeza ati jewe ndemeye yuko wewe tubana neza cyane aha ni hamwe rero twovuga ati respect dukeza cyane AKES DON yikuye mu kabaregwa akarongora mukiringo bamwe bamwe atavyo bari bamwiteze ko nta minsi myinshi yari bwahere AKES DON atangaje ko agomba kore mariage beshi bakamutera ibyatsi bamwe nabandi bagiye bavuga bati wapi ngaho urikura tubesha ngaho wewe turakumenyereye ndetse na Samba famba akaba yaravuze ati AKES DON ni kirofa agomba rongore aba nabandi bavuze ati wapi ndetse nabagore biwe nka Saudi yaravuze ati wapi kabisa umuntu agomba je kwa AKES arateswata nana deje arakomanta ati ni kuri kwimana umuntu agomba gende kwa AKES DON no kuri araguya saraguihashese ni KEKE KEVIN rero twamugira ati wubahwe cyane wewe utahukanye AKES DON na bamwe nabandi rero bari ko baravuga ati none AKES DON ko arongoye mbega nivyo kweri agiye kurongora ni vyanyavyo mbega beshi bashobora kwibaza bati mbega KEKE KEVIN na AKES bazomarana na kabiri ni AKES DON tubona ati n'ukuri kw'Imana yakuze uyu munsi agiye kwerekana icamaze agiye kuba umuntu w'umugabo kabisa agiye kuba umugabo adateye amazi ni AKES DON rero yariko aratera urukumu yemera imbere y'abantu avuga ati jewe ndakwemeye hari imbere ya Etat Civile aho yariko ararahira n'uyu mama rero wa Etat Civile yabahaye impanuro zigiye zitandukanye arababwira ati burya rero mugende mubana amahoro imbere y'abantu n'aba parena bamarene niho bari bari imiryango ya myinshi cyane ariko rero hari gitangaje agasorobo nikabura twabonye umuryango wa KEKE KEVIN ariko umuryango wa AKES DON ntitwigeze tubona aho benshi bagiye bibaza ati none AKES DON nta muryango agira AKES DON twovuga nk'umuryango wa AKES DON twabonye bari abafotograf n'abakameramani bonyene ndetse na ex-scriber manager wiwe niho yarari Frank niho yarari mu aho ndiko ndavuga ku ruhande rwa AKES DON ariko abandi bantu bose bo muri family ya AKES DON nta numwe twabonye bivutse AKES DON bari bamaze kumufata nk'umubeshi kuburyo ivyo bavuga byose batari bavyemera aha ni nyuma yaho bamwe n'abandi bavuga ati ubukwe bwa AKES DON twe ntitubwemera kuko AKES DON n'umubeshi kuko ni gihe azopfa tuzokwa amatwibaza yuko atapfuye ni AKES DON rero uyu munsi turiko turabona yuko akoze ikintu kidasanzwe ikintu kidashikwako n'abantu benshi none mushobora kwibaza muti AKES DON babikwiye kuki ni nyuma yaho rero ejo ubwo hahise twari twabonye ko no haske yari yateye ipfi ari terafani tuvuga ko yari karamu proposa rero yari yateye ipfi kwa fani aratera ipfi kabisa ni AKES DON rero nk'umuntu njyamye agendera inyuma ya no haske yati yavuga ati je nanjye rero no haske yo bangaye ubugingo no haske rero akiri mu byo guproposa nanjye reka ndamwitange ngire Etat Civile mu kiringo abantu benshi batari bavyemeye ni live rero ndababwira ati aha n'umwanya rero yariko arasinya nk'uko mubibona eka si filime sirere sisiki kuko ntiwojya gukinira kuri zone ni Mr. Sami twari kumwe mu bwo bukwe aho nawe yari yitabye urwo rubanza aho yavuyeho amenyesheje yuko ari we mustar akurikira kugira Etat Civile ni rero bamwe n'abandi bavuze ati ni iteka ridasanzwe kubona umuntu nk'uyu agira Etat Civile kubona umustar agira Etat Civile mu kiringo twari tuzi yuko bamwe babarongora bataha bavuga bati kabisa twebwe ntitwiteza iby'ama Etat Civile reka rero dukeze cyane AKES DON arakoze ikintu umbwira kamaro arakoze ikintu beshi batari bamuziga ko aho akoze ikintu kabisa cumugabo uyu munsi rero ni AKES DON agiye gusangwa urugo guhiza reka tukubwira ati gire nka nimpundu gira huba hubawe gira ivyo na nivyo nona sanga umugore sanga ubugabo kirange ni nibindi nibindi ntari buvugire ngo abantu b'Imana ariko ndababwira ati ibintu bisa neza cyane ni AKES DON twibaza ati none kwa rongoye kwazanye umugore ibikorwa bizubandanya kwa kundi nibaza yuko ata azanye umugore nta kintu kigiye guhinduka ni KEKE KEVIN bari basanzwe bazinanye nababamwe nabandi rero bahora bavuga ngo KEKE KEVIN ngo numukobwa ngo mubi ariko uyu akaba yaramushimye neza cyane ni AKES DON rero n'ubu rero turiko tugenda dukeza cyane bimwe byimva mutima tuvuga duti KEKE KEVIN wahisemo neza umugabo mwiza cyane wahisemo umugabo w'umustare ugiye kwamamara n'ukuri sinoza kubabesha reka rero ndeke kubicisha amajambo ni mukanya mugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye reka tubanze dusimbire muri reception narinje kugira mbanze ndabajaburire ku bintu biriko biraba ubunyene ku bintu biriko biraba live mwayibonye nayibashikirije mu mwanya uheze ndazi mwabyiboneye neza cyane nta numwe atonezerwa abonye AKES DON agize mariage akoze ubukwe nk'ubu muriko murabona ndazi ni benshi baryohewe ariko si benshi ntibaryohewe asampusa ariko ni byiza cyane kubona ko AKES DON agize ubukwe none ko agize ubukwe ni kubera iki ndibaza mwabonye mu kiganiro extrait bam yakoranye na Saudi amubwira ati uburyo AKES DON yari yipfuza yuko ujya gukora muri Wakarai TV Saudi agahakana two kwibaza yuko AKES DON yari afise imitwe yo gucura Saudi imbere yuko akora mariage abonye byasagasha kwa Kevin niko tuvyibaza ariko nituzi kwa rivyo ariko nuko tubabwira ati bandanye mudukurikirana mwebwe bakunze iminyishu media bakunze iminyishu kuri bose aha kwa rukugira amaze ndabagemurire kuri live reka ngende ndabe yuko hari inzoga ariko mukanye nuvise ngo bakomba baje ku ngo kuri ngo ku paruwasi none hajya AKES ni mukatolika numukizwa numuzirima numuki ko tubonye bavuye muri eta civile bagiye kuri paruwasi ya hehe iyo paruwasi ni ya hehe wapi na wapi baca kuri paruwasi sindabarambiye rero reka ndababwira ati bandanye mudukurikira ibintu byose muraza kubimenya live muraza kubimenyera ku murongo ndababwira ati mugume ku murongo mugume mugira subscribe share comment na sabone ndababwira ati na mafilme mashasha ari kagenda kinwa ariko iyo sirere sinzo gituma simye kubiha live ntabivugiyemo ndababwira ati ni murabe muntu tararaba video ndukuntu AKES ari kararongora n'ukuri kw'Imana mu birabe nejo mu gatondo mbere ahubwo tuzoja no muhiriwe turabe yuko yaramutse neza turabe neza yuko atari filime ya karadukinya kuko AKES burya nuwo kubahwa nuwo kubaha kubera abantu benshi baramuzi yuko nta soko fitinirako AKES DON arashobora ko ni hatani hatari reka rero ndabashimire mwebwe mudasiba kudukurikira ndababwira ati ibintu birasa neza cyane bandanye mukurikirana inyishu media inyishu kuri bose ndababwira ati n'ukuri kw'Imana jewe ngiye kubaha amakuru yose mbega samiwe ko yari yatashe ubukwe mumbaze muti vyageze gute anyway ndaje mukanya